motsadi yo neng a tlokomela mokgaratlhi kgatlhanong le ditlolomolao le mogaka yo neng a inetse wa kgaso ke ka moo ditsala badirimmogo le bao ba mo ratang ba tlhalositseng mmegadikgang le mogasi Kuli Roberts yo o tlhokafetseng beke e fetileng.
I used to say to her, you don't love me, uthanda uBrenda Fas. Athi kaloku ndimpumakolanga ndizathi ungamthanda uBrenda. Undiyakuthanda because utshata nogqirha unemali. That's Brenda for you.
Roberts o alogile ka grata ya bodiragatsi kwa University of Cape Town le go tswelela a dira jaaka mmegadikgang. Le fa a ne a dira ka natla, Kuli o ne a nna le nako ya go nna motsadi yo o siameng go Leon le Thembela Roberts.
My mother was never just an actress or a presenter. My mother was never just a columnist. I'm thankful that before her passing, she knew that her son had graduated his master's degree and had started work.
She was not fake, and she was not afraid to confront difficulties. And when she knows she's wrong, she was not afraid to say, I'm sorry.
Kuli o tlogela kwa morao bana ba babedi le setlogolwana. Ofentse Stimo, SABC News, Johannesburg.